wuzi bama wanu watukufu Jumani msa funga wa yatimia Msa hasani ngebanu saidi hasani itikudi Saida budu mnungu na chamala hamada mdeni Daudu Sulaimana na limadi na ziwa
Thank you. Thank you. Yeah. Oh,
sakia.